Sia for near Dophonum, Yashim, or Unyakopon, any moon and opay. Yada, Unyamia, see what they can see. Why, yeah, Eddie Amaye, when you were with the Amaye, sir, and there you be sheer, a yon no, and a why, it is a and Unyam be awa, a ye or no, and a ye de mano. Bill, you perceive us out my way, so now, young chairman, and there Naboa for. Ah, boa, yes, I'm she saying so. You catch also in your mission on power, so I'm she saying, why, ye, Eddie Amma, say a befasso, Nayama asempe, a du ubia, and che, any anum, Penttv. It's all about Jesus. Ah, Bibia is here, and who are 70 acre. Maboa, Emma, possessing the nations, you know. I hear you, mapa, a strange mission at the mamma, say, Monsumo, you may. Ebeboa na wonga enti beti na akire ne nyina betumi ade adanse aka se onyame eye ohene ampa se de yensofo odika aka ne pese ejina mu na ene mother's day ye ka kire oba bia se oduma ko nyankopon onhyira mu na mumua ne mosumu amode asumu de aboa ama nipa mada so ti ase no onyame ontu na nim kire mu na oma esimu yiye. Last week, a year consider it we know. Yes, my for but you will be watching. And now, a bemai when you uncle Pansem, now of my agent, Bribi HS, our victory is secure. Yankonim Dino, Edina Hoping Tia, Bribi, and whoever to me, our son, to be our dear Radius Christo Dino, as what Tia says, Bam Bona will be Romano. Onyamedum ewo oso a ebeboa ama wa brabo no oni ema nyina etimi akoso yi anope ni ade to aso eyasem bisa ye pese ankrankru bisa ne ho ewo bre ewo mu imu se does God care for me? So simple lansu mu sem doso. Does God care for me? So onyame odwe me ho enti onyame odwe me ho eyampa Senya mini me, a yen sembe bre ne brati semu ena abasa en sembi se. Nibe bre bisan sem. Nan semu won bisani nyinano. So bi ebisa sa semu ya na onipana akodu tibia bimu. Tibia wakodu muno eye tibia enye de enye nika eye atete eye ohaw ohwe no ho hia. Nani ya mwe chwe nuhuwe shia. E bia, tibio uomu, jinabio uomu, bia, unyamia paje na kudu. Na fie niya manko iye, niya masasa. O tuibi sana, hose. Nti nyame odome. Nti nyame ohopana. Yebre se. E binu mwe bise bipe. Na abedu yebre soa. E nipa egusu e bisa. Na o bisa se. Nti nyame odweye hon. Nyame okaye. Na mabande me babo amane yesa ehumuaye ewo ho na sa muaye na ewo ho no na mpese yehwehwe na yehwe muaye ko a ewo se nyame odwe ye ho ye kenkan o Jeremia angumanum odifu Jeremia angumana chomaaye no eti edio no nkro ni chichem edu ekosi du nine. Jeremiah chapter 29, reading from verse 10 through to 14. Chapter 29 of Jeremiah, verse 10 through to 14. Making kind war, equiapium, shino, emu. Nasa uradisi, mfrenshiad yosunye duma babel a, me babe shemo. Na mama masem pano abamu amamu. Na medimu masan aba ehei. 11 se. Na medi. Ini majwe nku amedwe mu ho. Ewurade asem ni asumdi adwe na enye bone de. Se mere mama wie pa ni enidaso. Na mo be frɛ me. Na makwa akɔbɔ me mpae. Na matie mu. Na mo be hwehwɛ me. Na mubehumi. Ibu se mwode mwokuma njina ebe shushema chikwai. 29 se na mama mu ohumi urade asem ni na medimu no mu mesan aba na maboa mu anu afia mama nga mapa mu akoho no nyina mu urade asem ni na medimu asan aba sania mema otu mu efiha ekoye no hallelujah ti asem bi sanu san aba bi o se nti urade odwe me ho akinkan se mam yehu se kasa bi oho a onyame nku no tumi ka nipa ntumi nka nipa wo se de osifa ka no ebi se oye nipa ye nipa tumi ka ne se mede mempreda mede masabe yede mede mesa mede sa na metie mede ni amaka e na amaka na onyankopon kwa na otumi kasa bi meye de na oka ne se na mede bese hwe sa kasa wim na mede na oka no e kire enema e bi ntumi nye enema e bi ntumi apre aso be ya ontumi nye na ono obamu a ono de otumi yema eye manwa enti enede inu emuaye ene kase yebo ene asemo ye de a me pese wo tide se obaruba bi akasa na osi mede me mede nye de enipa kane bi mede sa na metie mede mense sada mede mense krada nya sa na nyame kasa na sa na enipa kasa na nyame de na sema o kan ne ne se na mede minima dwen ko a medwen awo ndi obi wo hosa bri na ne ma sesa na ne ma nko yie yare yi a abai a atutu nipa dwene aha onipa asesa nipa tebia ene ne sibia ama ne ma nyina ye basa yiru bo asa me bo ama ne se obi wo ho awakasa na nasaba wa kan se na mede minimu adwen ko a betwin awom ho okin kan 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 se ni nyina obehu se Israel ma aye nyame ne man akoye nkoa e o Babylon asase so na samre nu mu no ana odifo e kokoshe nkom kobo wa amane se sa ohaw ani atete a mabe wura mu sa abre no afi mu kro mu man mu abedu bible asase yisu no e wo ha ma mu fie mi enu pe fie mi enu twa mu a obeyi ko nu ye na fi ho na mu ho ato enti won a wakonko aso mu na wate sa akase eboyi eye won de danso ne ne nyame adwen a bebo amane ano pe se onyankopon a otumi ka mede no e wo ho se wasiesie ne ho se obi ya obagina di nodi no beto no so no wa hyebre ne nade ato se obema wo adi yi da no na onyakopon asem ko odifo Jeremiah nchen na onu oman ni nyina hye na obo amade ka kire ho se nkom hye di kan ba ya mochi ye ne mfie urade nye sa da urade kasa de urade asem aba se bi mabo mo amane ye se asase na wa fam no mum aba so Babylon asase na mababet national asem wo ho ne se munnumfu na munnua ne bai na moma no bai no embra pi na munya binni na mo ho nye de na se bo didi na mo ho ye de a afa e mun ware ware emere ma no enware e ma no na se mo wo a moma mo ma nso enware ware mo fa mo ma ma e ma ware ye na munye pi e wa asase ne so na hyehye wo ho no se e ha ye amagbe no mo betena mfirinhyia aduoso ye mfirinhyia mi no e ye mfirinhyia aduoso e na mo betra asase so akosa ho kire ne mo ti asem bi sa na san ba se ndi urade odwe nipa ho odwe nipa ho no wa ma nipa akoshe ba bi an ko bi be chichi ye wire mfirinhyia mi no a obi aba se onyakopon se mfirinhyia aduoso e de betena asase so Danso, and seven women do a kind of say, Sir, mo worry, Namu Uma, Namu Dro, Namu Yepia, Monca Sassan, Motesson, Namu Mompire, Emma Sassan, Eddie, the Sassan, Eddie, Monso, Amotia Sassan, so Majuma, and Yakwa, Mubedie, Namu Dia, Evermadi, Asumji, Edifa, who di Abba. Na saa nkomo ya na oto aso a edibesi verse 11 no a o ka se na medi ehom se 70 years no yaka de akyerem ama ma otete ama ma ha ha na medi me ameka sa asem no me nim adwen ko a be dwe wo mu e asu dwe adwene enye bone adwe se me mam awie pa ene edida so na obi a obehwehwe me no obehumi obi a obehwehwe mu onukure mu no obehumi enti amane bo a ho ne se ene ma e koso e wo breti se mu no yare na aba no amani pa hu din a won fa ma no e se wo boni din kura na se suro bi e wo ho ama gana kura re din a e di ama no no kura no e ye yade ekodi ewu na amani hu aye hu ana no so kura ne yare a Aba yen huni din poti in kutemunti. A fia yari yari ba inumu. Ni yari freno. COVID 19. Na chese opeso wa chese 19 no. Last year. Ena yari yari shas ye. Ena sedye oti inti. Sebe ye ye wye infinti. Ye disa last year. Di inu. Asan edi ya qualify. Yari yari no. Pese ye chile mu se, yadi ye ni hupa. Na meji huwa se, yadi ye ni shasiye wa China. E intino yadi baino, China diye no. Sa yare krono ane wa Amerika. Sa yare krono ane wa Europe. Sa yare krono ane aba Afrika. Ana aba ure mua aba Ghana. A eni abetini. Sa yare ye weni hon. Na brofu kasebi ni huwa, anase wa humpa. Na wanta inka. E was as is so, ah, your friend, lockdown. How so, say, I dear way, could you, ya dear by Casa Babetna, lockdown. Don't you say, O Mampani, E Babe Casapa, Nadipa Yamishino, or Becan lockdown answer, obey a day. It's a lockdown by Nipabe Kedem, Nipabe Kefi. Now say, I lockdown by Nipa Hochino. What do you feel to be go by? Now so, Cassia, Bobby Honde. Sa obarima bi se medie ne ekoso nyina no minima dwen ko a medwe wo mo ho e yasumdwe adwe asumdwe se obi wo nyame mu asumdwe a ene ma ekoso nyina no enye ne hu e se mezim asase so bi asida e sumaduru nwansena pi e bai ntuntum pi bai nanso nyame e bo kwan ma ne ba be bo amade ano pe se Onyame a oyono kwafo no oda so tiase. E din no se de ne hutie bia no. Yen a yagye din ne yeye mma no. Entu yen koma. Na ye hwese ye bedi Nyankopon asem e de ne hyehye so ne yaye amade onyame aka no atumi abam. Eji abeye ehu. Nanso papa ye ameka na asemi ne tumi ne na hoden ene ne dwuma ode adum nipa no ma otumi gyna pi. E ka se abusuafo medi. Minima adi yon kwa, meji yon kwa. Na che se, o nipa de na hotu ni niye nipa suwa. Nipa, e wo bebi otimi ye juma kudunti. E du bebi otimi nye fibi yo. Nemu, se o nyame se oya. Na waka chila yen se, ono di, o ni adi yon kwa, o adi yon woye huyin. Na bribena adi yon bebe. 70 years ni di, ema ankrofo olu fi, nkwa sum nasi. Eba fie eba asase no so eba wo krom na obetena ase afibo yenim se yabo mpae yenim se akasa chire nyame na yenim se nyame a oyam pae bo tie fo na tie yam pae bo na osesan ne emam e sakra ne emam e toto ne emam yi na ne aka ne se yen a yagye na di no ye begye na tum na ye hu se ono nku e na watumi akase medi Ti se ye po bi akon nche ni akoka ya sema che na yen ko papa yin che Urana, Utimica Medi. Minimagin, come, Major. Oti, hey, Ujina, hey, oh, baby, I will show me. Urani, my dear, qua, Audrey, or who, or bre, niate, tia, or from Nocasem, Yarienu, Untifi, and our baho, or Yadan for Papa and so. Yarienu, or fire Arieno, our bra, who will pee. Now, Shianoa, not or no. And yeah, we'll cry now be pesa or then be coffee na or no. And or no, a be coffee, okay, you know, do it. Now, could do fear. Essa, so I bear down for. Na wouldn't I could do fee, ain't he? A bear affected a bush and for no one, a woofie honina, ain't he? Or yard down for papa. As I say, you didn't need income. In Panfor, Bombardia, sir, or didn't measure say, go a quim, Sabaya, you bet to me, after 3 years, my ye. Amma. Yari and to me, and ya, if you say, ya, and your however. Sayari went quana for so many years. Abbas says, so Amma, ya to choose already. Can neko see day, ye will see ya home. Answer, Sayari. Ah, ye who necassia and a ketu asset here. Nance, what can a titu limpon in Fuinina ash? Amma sorted dark as any kitu engine, I yaki can in a to me. Sayari will. Onipa baako pe obi baako pe ena obetumi akasa bio amasa ya re nyina akọ na sa owura no ne din ene mede a wo yotunfo nyankopon ewurade obo ade na obo ade nyina na owa ade nyina sutumi no eti ye boda owura sere ama nipa nyina ati ase ase yare ndie waba na nsu obi wo sutumi scientists doctors no wa ke ha nyina ebo ho bodin ase Obebua sebeye bibia betimi atoto yi ye ni pei ese ni pa etimi ye ni pa famudie president o ye ni famudia ode bua maybe muni president e bua nanso ya koduba bia na fe o ya pa ba ese ni pa hu ade ye edi bra wae wa bi se o ye ni a eye kura no na ebi nso e kotua o mika se duani che ba yi Odibedu baby or say I want no cry now the brain as I can keep. Odibedu baby or so I don't match and away the sooner way the sir. Sana ni pass it not here. Only pampers or quati tibu. Only pampers or co or homo. Nancy, I hear the pay the other as I near my way no. Ye be room, ye be cause out a tea, a hochery or how any and near my whole ruin in a mo. Ebiasipe. Then you see any more foot to the airfare. Says a nippano at the one gate to Yanko Ponso. Now will be sir won't cross it into Yamidoye, into Yamekaye, into Yami Payasem, into Yamisu say Yawaho. No one green greens, I near my engine. A brief year do no. On Yamiasem by own chain. A brief do so Yamiasem air by and chain. Say a bedje dinia dia to say. On Yanko Pongo your body and a cassa say, na medi. Mini margin qua. Baby, oh, as we are dear. On first, you can talk. As we are on Yamimu. Now, Yamin, this house will gain a bar. Obi Aka say, peace is a gift, and freedom is a gift. Say, Obi of Ahudia. Now, Obi Hutonua. A Yamin of the Acheno. So be was on Jaya. A Yamim was on Jaya. A Yamin of the Acheno. Na so onipa ni asunge na onipa wura atete mu onipa yare atete onipa na ohaw ebeto onipa na onipa ntume nya nea esese oyia ema odwendwin ema osusu ema okai ne ema bebre bisebisa nsem bebre na nsem bebre so ohwa ye bisebisa ye nya ho emuai na anopa ye bwa sabe bwa amane ese obaruba bi ohwa owo nea ekoso nyina na aduro ewo anumwae na ne din ene asafo irade na na sebre se memo amane se ono de tibia bi a wo mu no oni madwen ko a odwe wo ho obema wo asudwe obema wo awie pa obema wo enida so obema ye wie ayefe na se ye wie ne be fe so de age se ye tena ne nan ase na ye de yakuma nyina na ye kran nyina somo no ewo honhom ne nokure mu Na ye jidi se ni awakano, obeti mi aye. Nti mahu chrimu, mekoda na magin yin yine mono, ni asese mi hune se, papa biyakasa, Say yanti ne kasa dadia. And then I hear you said that Ben Obekasa. Nanso busi afo papa no wakasa. Nana seven said na medi. Me minima gin kwa. Me gin womu. Eya sumri adwini. Enje boni adwini. And then I smile for Paul by no or can I send you Romans chapter 5, verse 1. Or sina if you did even webu ye bimti. Yana bo nyanko pon fum. Ewo asumugwe. Webu ye bim ya be yembanti. Yenya nyame mu asumugwe. O hanu beba. Ya hanu beba. Atete no beba. Danso busuafo ye she onkura ka kiro se. Onyame wo ho. Na waka senti. Ni waka no ebebom. Ye jicha ma na sema waka no so atum preko pese. Ya ri ene se de tie bia no. Ni hini na ebenye ba bi agina. Na ka wagina tintimu no. De ni nyina hwintwan atutu agu ho. Na ka e maman no. E na e puro agu. Ni yon se adye ne ekokura. Na dano ya ye 3 days. Fasting and prayer no. Ah ye wye ni kwe siya dano. Ensu onu atoye no. Mimi kumwe mwene chile mse. Oduma kumwe nyango pongo otumika se midi no. Apra niye mahoro. E chako. Iti yenga ya da suti ya si diye. Na yeji nyango pongo dini diye. O nyami akasa. Na ni mpre nusu ni wasa ya kase. Midi mini maji nkwa. Medwe ewa mungu. O waji papa. Ede maye. Oh, enti nyami ojiye hu pa se obemma yen awi papa na wa ma ye enida so bemma ye tiwi de ho ato no so se oni papa ho chirimu a eyo ba ko pe e na otumi ji no na ono ene ewurade ye be de na sa de ma we ye betumi hu se owura no owadwen pa a odedwi nipa ho a otumi bua nipa bra onipa akọ ahochirim ade ehia pa ne se ni awaka kire yen ne ne ma horo a wodi egu akwa bi se yenye no yesre ankrankru bia se obebon ho modin se obeye ensa hohoro a sese yeye ene ne ma horo sese yede yeye ho na ba bia yekwa sese distance e ba yentem no mo ne ade nyina no enko ye nipa bebre hiamudi ene ho hyehye a waya ma yenyina no ibetumi ade ni nyina so se etumi yesa ne ma nyina wi a ade ehia bio asese yetumi bo mode ye ene se yebenya adwen sakra repentance se nya adwen sakra e won ne amabone ne susu ibone ne ne amahoro a ekoso ngoja ehwiegu nipa bonefo ne ne ama emfata eye chiwade anyame mpe a ekoso asase so no se nipa twe ho fisa ne ama we nyina ho a asem a waka no bebam wo ankrankru bia ho se mede minima adwen ko a medwe ehom nti ehia adwen sakra ewo bra tisim de atusu mienu no se righteousness si enya adwen sakra wie pa ese yetumi botre ne bra ye hu se de onyakopon tie ye tumi ne na ho de ne ne dum a ode dum nipa na ese yetumi ebo bra eso nyame ani emanyame ani ko ne ma ho emanyame ani ji ye ho na eno boa ye ma yetumi ne nyame edin kita ho bribia yesuro na yem fere ho na etusu bi e uni se to commit our ways to him se yenye nya adwen sakra no na ye boy yem bra wo tre ne kwan so a e boa ye ba yetumi de yakwan e hye ne nsa fo akwan nyina hye urade nsa na fa wo ho to no so na ono na obeye ti se papa ya kasa se bi nyina a kire ya ye fomu de esese ye ye no ye mbo modin se ye benya adwen sakra ne ye be yo sutie o nyame asem ho ne ye gitumu a e de ade je bebre ye kra dia kan bi America ne se esese preko pese ene ama ye koso nyina no bribi wo ho a wa ka ho asem ato ho se the second coming of Christ Jesus Christ Maya etusu abi nya obeba no ese bri ni page tu preko pese Jesus obesa ba this same Jesus sa Jesus ya ofa re ko ye no obesa ya ba na ba o sa ba ne ti ni pa hia ho siesi na sa ho siesi no the Edikan said, "Open your eyes, Sakra. What journey have you come on? Now, why are you here? Then you are so tuneful, you are complaining. Say to me, sir, you are waiting now. You be not. You are coming more soon. Now, man, you are my man. Then you are my asset. After you have who I am, then you are my man. Then you are able to me. Abam, if you say, okay, can I do me? You know, say. Now, move a frame. Now, my quack about me pie. Now, meet him." Na mo bɛhwehwɛ me ahumi. Ɛsɛ mo de mo kuma nyina bɛhwehwɛ ma kyire kwan. 14 he said na memmahum ewrade asemni na medemu no mu masan aba na maboa mu ano afia mama me pam ko so hono nyina ewrade asemni na medemu masan aba senia otum efia ekoy no nti yare de niema horo aba osaye ne niema bebre aba nanso ni aye ka no ene se papa nyankopon aka kire se won madwen ko a odwe oyɛ ho etisi ebe ho sa ne ma wo nyina ne asan aba ne nchen a ese an se oyɔ do kwafo nti obɛboae abusuafo ye sere nyame dom nyame na ho ode nyame ne tumi de ma yɛ se ese an se wakase nti yɛnyi ntum ne yɛnti ase se obɛma yɛ asomdwe obɛma yɛ wie ayɛ fɛ obɛma yɛ nyane da so ye se ɔno nko ene otumi ka se Midi, meaning my drink, make you home. You want your appointment and in jail now on my ACE. Amen.
Would you me home? Me, would you me home? Me, obey me, then I'm in slow. Oh, Jane, oh, bend me, then I'll be strong. Oh, Jane,
Onyamedi for say papa bi wo ho a e fe ne me na onno no oye menti na chi na nim obi ni ho onno ne asase oni ewiye onno bo osoro na bo asase na ne nsam na tumi nyina awo sisa owure yi ka kire wo se me die minim adwen kra medwi wo mu a na o kire wo se nkonim die oho ademaye anopai ye bompa ya dawrade ase wo odum nkwansem a wonam ne difo so e dia betome ye moma ye mompa ni akopase.